Together we'll explore some tingling sensations you've never had before. So grand, oh so grand,
my song
will stir you, my song will make you cry, but I can lift your spirit until you're riding high and carry you away in the twinkling of an eye to a romantic wonderland. Yes I can, yes I can,
I'm the music man.
Yes I can. Show you what I can do. Believe me, I'm the one who can.
I'm the music man.
Yes, I am.
I'm the music man.
Yes, I am.
Yes, I am.
Yes, I am. Take my hand.
I'm the music man.
Please take my ta da 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 da